ibihugu byose mu isi biteye imbere bihora bidufasha tukigira ko basekuruza barafise imbuto nziza babivye uyu munsi naho abana babo badakorana ku musozi nkatwe ngo basenge baracaje umugisha base babivye kera kuko bubaha Imana bagakunda Imana ibihugu babishiramo amategeko meza y'Imana n'uyu munsi baracaje umusesekara
iki kinyoma gihagarare muzogeza ryari kwizera ibinyoma mu bantu basoma cyane kahise eka nabasoma igitabo kiswe bibiliya kirazira kubesha umukuru w'igihugu none uyu nawe mu majambo yiwe ariko arigisha aravuze ngo ibihugu byose byateye imbere ngo bihora bidufasha ngo byateye imbere ngo kubera ko basekuruza babo ngo hari icyo bakoze cyiza oyaha siko bimeze ibihugu byose byateye imbere kubera byadukoresheje mu bucakara bikadukoresha bitaturiha bitaduhemba none uyu nawe aciye avuga ngo basekuruza babo ngo hariho ngo ineza ngo bakoze ngo bubashe ngo Imana yewe mbega ibinyoma ibi binyoma reka bihagarare bijya bihugu kuba byateye imbere kubera ko bakoresheje abakozi bakuye ino iwacu muri ibi bihugu byacu bikenye uyu munsi bakabakoresha batabahemba ari ryo rya jambo ryanditswe mu gitabo cya Matayo ibice 21 ku murongo wa 42 rivuga ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka twebwe rero turi ibuye ariko abubatsi baratugaye naho batugaye nitwe twagumije imfuruka izo mfuruka nazo nivyo bihugu byabo kuko naho biherereye ni no mu mfuruka zine zisi nkuko ibitabo bibivuga none tugume guhendwa rero ngo bateye imbere ngo kubera ko ngo bubashe Imana sivyo aho hoho ko bari gusasira indava ubucakara n'ubu ngo tubugumemwo abanyumviriza nimureke guhendwa nimureke kuguma mu binyoma aha nta kuri kurimwo bijya bihugu byateye imbere birazwi neza yuko byasheshe amaraso ya basokuruza bacu kandi birazwi neza yuko basokuruza bacu bakurwa ino bagiye kurimayo bagiye no kubafasha kubaka kandi bakubaka bagakora ibyo byose byo kurima badahembwa none ngaha rero uyu araje arabahenze muciye mu vyemera abemera ibinyoma murahari muri benshi kandi muzoguma mu vyemera mu gihe mutari kubitagashe novuga byinshi kuri aya majambo yavuze ariko reka ngarukirize ngaha ibinyoma nimwaguma ku vyemera n'ubundi tuzoguma mubwira ntibuce aba babahenda kandi abize kahise mu gihugu cy'u Burundi tubafise ari benshi ariko bagahora naho bazodushikana nitwa Rukundo nkorera ku muntu TV kuri YouTube na Facebook ushobora kubana natwe wiga ukuri kwanditswe mu gitabo cyitwa Bibiliya ukamenya n'ibindi byinshi amahoro abane namwe mwese kubemera ukuri.